Wandirali kanditi Wonditeteza Rastafari Kuyankamuti Rastafari Asamalita Kwanta wizo sendi mimbira Ndiribe njala poti andijeta Umpawi ndiribe andiveka Winoromwe Kwimba mochalenja satana Sadana alibeka omwaine Kwimba kwanga ndiimbira Rastafari Ndiziwa afomeleza Kuti ndikafike konseko Kumapiri ake kumitinje Ndison tawini Wachifundo mulungu Nditu nditu ndi muimbira Sachikondi chake Sindingane nepo kantu Kote anandi konda Nditango badwa Zazo chita zanga Murungu wanga Sama weringa Inenda siya Machimo wose Botiri ndi wokya Zikulo tiri zalo Zikolo zilo chimwari Pasi mocho Wosunza iwe Disa wane ukulina Boti zote zikolino Alipona marenga Suma kulupira Iwe moto Seke mlungu wanga Poti ndiye na marenga Asamala nazijeta Solenga zake Kwimba ndiimba nditi Rastafari ndiye na marenga Kuyankamuti Rastafari ndiye murungu Kwimba ndiimba mokweza Nyimbo zota manda murungu Pomuchura andivera Monga mwana wake Ziwa afomereza Kuti ndikafike konseko Kumapiri ake kumitinje Ndisho ntawini Wachifundo mrungu Nditu nditu ndi muimbira Zachikondi chake Sindingane nepo kantu Kote anandikonda Nditango badwa Zazo chita zanga Mulungu wanga Sama weringa Machimo wose Botiri ndi wopya Tikulo tiri zalo Tikolosi lochimwali Basi mocho Wosunza iwe Disa wane ukulina Boti zote zikolino Alipona marega Suma kulupira Mwenditi wanditi Sunga sindela mulo la Yehova Malamulo ake na malenga Asa nyozege Tizi pempera kwa mlungu Ziwa chimene mungu achifesa Ndicho mwejo pasikulo Aza chituta Usao pepo lalika Kafike nkale kutali Usao pe kuti ukapita Ukaja chani Mbandi imba mokondwa Nimbo zota manda mungu Ndi muimbira Ndi azeze Kumaso mingoli Wachifundo mlungu Nditu nditu ndi muimbira Zachikondi chake Sindingane nepo kantu Kodya nandikonda Nditango badwa Zazo chita zanga Mlungu wanga Sama weringa Siya Machimo wose Botiri ndi wopya Tikulo tiri kodisi kolino alipona malega.